Te hei uriuri, te hei nako nako kātou. Kātou haha te rangi e tū nei, kātou haha te papa e hora nei. Kātou, kātou, te mātuku, mai rarotonga, ko ia iruku hia manawa pauroto, ko ia iruku hia manawa pauaho. Whakatina kia tina, tina, te more e tipu mai i Hawaiki, e pupu ana hoki, e wāwāwana hoki. Tāre watū ki te rangi aua kia eke, kia ke tanuku, kia ke tangaroa, whāno, whāno, haramai te toki, haumie, huie, tāikie. Ai, runga tonu i ngā tīmata kōrero, nei rai mihi nei ki tō tātou matenui o te rangi. Nāna nei tātou hanga i ngā mea katoa, me whakahonore, me whakakorori a tōningu a tapu. Nei rai runga i te karanga o te kaupapa nei, ka rungi te mihi atu ki a koutou kua taumai, ki roto, te whare wānanga o Waikato, ki Tauranga moana. Nei rā, a Ngāti Pūkenga, a Ngāi Terangi, a Ngāti Rangi Nui, e mihi nei, e karanga nei, e mihi nei ki a koutou. Whakataumai, whakataumai, naumai, haramai, haria mai ngā ahuatanga ki roto i a koutou. Whakahorohia ki runga i te papa, mā tātou e mihi, mā tātou heitangi. Nō reira, ngā mātā waka, ngā kārangaranga katoa o tātou, e ngā waiwai tapu, ngā tauiri katoa o te kura, te whare wānanga o Waikato, tēnā koutou, a tēnā koutou, a kia ora tātou katoa.
E ngā tauira ho, nā mai haramai ki te whare wānanga o Waikato. To all of our new students for B Trimester, welcome to the University of Waikato. We're really delighted to have you as part of the Waikato family. The University of Waikato prides itself on offering a great student experience. We hope that this semester you'll take advantage of everything we have to offer, student support, but all of the great things that are happening around the campus. We also hope you'll take advantage of all of the outstanding academics we have on the university's staff, the people who are responsible for making sure that our teaching programs incorporate all of the very latest knowledge from around the world in each of our disciplinary areas. This is a university that we hope you'll feel proud to be a part of, and where you will prosper, where your student experience will be a terrific one. Whether you are studying on the Tauranga campus or the Hamilton campus, we want to ensure that you have a great student experience. And as part of that, we provide a free shuttle service between Tauranga and Hamilton every day. So please take advantage of that shuttle service if you want to incorporate papers from each of the campuses in the program that you're studying this semester. While our orientation for this semester is being run virtually, all of the university staff are on campus and looking forward to meeting with you, helping you choose the papers that you're going to study, and guiding your study during this semester. We trust that you'll have a great experience here at the University of Waikato. We look forward to working with all of you over the coming semester and the coming academic years. Kia kaha, kia maia, kia manawa nui, tēnā koutou katoa.